Who is that woman?
Ndiba small gin nafio. Hey! Ada kwa mo kitchen mana ma hurum bi ya bide we fio. Hiwi! Opa mon sign o biye olum no. Ni mana I was CWO uniform. Nka yi kita eh o was CWO uniform. Ni mana I make any change to kwa no. Ma go ifi ma hu kwa na agba anu a. You know for do ndi de pele pele ndi de selen. You have to go sometimes on a hard time. One hour, I told Kai Gimo go to your own Abuba. I can be in the Urubasa. Boy, if you are kidding to go to the Junaro, come on. You have to go good night, let the money for the Nimara, Aquaca, which is good to my goody farmer. I palia. So I was like a lunch here that day, so Ludo and signing in at the Suyari Nini, and call Bonano, Yataki Diana. Ebuka Marqua and Dink off. Ebuka me aware there, Monsano, Edge and Notch Apoof, Eben look with the self, Hatabuma, Babu, a child one day. And we now just don't come with a name in the room. I'm not going to be in your mochi and Winner Chapel. I look at Monsano, where Cholum Dabak, the president, all that. And I seem to be for them. Now, the good wine, why I don't know. I meet in the before them, no, and my father, President Omo, where back, President Omo, why? We sweep in the way for long when we for long when we put nothing. We put up, I am that I come up on Bunaka Makan, and you may not count depend on that. Wow, that's a good. That can't be black. As we remember, Mosano, if on the bishop and the father, only open and was in the walk. Oh, in them. Hey, we're by the live video. Hey! Ogin nafio. Hey! Wa de bele, kiri fi mele anyi fi mechu no mwa yiru. Ha! Ayi ge nye kwa go chazu, mi wa president ne kwie, mi nye go chazu. Eh, ima na wa constitution ko si wede. Nke wa bi fecho lo okunu. Ma ko nye chu kwa ne nye o chazu. Ya ya kunu ala mi ibu ego, mana ya de mi ne go nye obana je, mi wa president ju ko ego nkem. Ayi je, ayi nja kala ka no na meet no mwa anya CW, ima kwa kai si eme. I had the disgrace in the day in a public. It is gracefully our former governor. It is grace, yeah. It is grace, or gaggy diggy. It is grace, Obiano. Did you win that? What is the goes on? No, so on. You wait to tap on. See, I took your face to your kid, Dokaya, Timana. Nay, you want to. Timana, Nana, dear sir, question is over the occasion. Kini ife me lo digi juwe rapu gini unu. Which means hii doka amia. Iwa iwa wagu yobi. O juwe rapu go. Chono ki imebi ili ya mudo. Chono ki imebi yoneje. O wea don po wagi kato zbini. Wejipe lo mu yokishon. Asi ifunka habire enough. Iwe o chalu wada Bianca no. Ya wone gina Bianca ya habi yokishon. Iwe wado olia. Iwe summarize ya. Iwe memorize ya. Ife ya wea. For your mind, ha, I will tongue lash her. I will give her the peace of my mind. I will do this. Ngwano emakani kusi we kwado. Oh, nyangwano. Eba kisi we die exam. Emakani kusi we kwado. Iwe je luka mwawe zaga witu waya gala yagi yikosi naru. Eh, witu we geshen tamoda ni yikosi. We gala jagam, jagam, jagam. Ibata no kitchen everywhere, change your aura, odor everywhere. Smell and nasty, you nasty the wickedness, no pure joy in it, since we've been in it. Mood location, we change you as soon as we batare bang. Did he use email? Did you cry, ye begging? You want to need a mopla mapu? Hey! She be young at the sleep, trouble go wake him. You wear yellow? Come one way, Zaga. We're just pulling this way. I don't want you to get into it now. We're rubbish. Hey! n'obi inwere ọnụ ka inwere ọnụ inwere ọkpụkpụ aka ịma nke o ji wee bịa anyị n'ọrụ onwe ya ifugonu pọblik asọt imere onwe gị ụlọ aka kpara aka o ụlọ kara aka ịdị elu ka ịgwata narị anụ oji nwụhọrọ ya nụ ọnụ ka isi agwa ndị ọzọ nụnụ ewu onye igwachara onye kọfana ọnụ rapụ nke ọbụla ekwuru ya sị ma ya sị ma ọ bụrụ evrịbọdị ya azaghị ya sị ma ịdị elu jee gwa ya nụ uwe tụtụrụ ụra ịzaga ichukwu ụra nke a ụra kara aka ọzọ si bụkwa wivu ọnụ ụwa ya gara ya asị na ikuku kwuo afọ ike ọkụkọ ọ bụrụ obere ife maka ọnụ ka inwe bụ na wivu ọnụ aha akwadoro ya n'isi gị ọ bụ na wivu ọnụ aha nọ iche ọkwa ofe kasịa gị fee gị jaja ụra wee na-ada evriwee ịtọwa iruo na soshal midia so ụra bụ ihe na-ada onye ka amara ebele obi anụ onye ka amara ebele obi anụ ụra onwebeghị ụdị afọ ndị mmadụ enyebeghị ụra nke a emechara na biere ụra shet ụra enwee paket shet asịmụ ka amapụ gị ajọ asị ifu nke ahụ adịkwa gị enọf amachakwara gị jee na ọnwa anyị ejụ ebele na ọnụ anyị ejụ ihe na-afesị gị na ọ na-acha ụfụrụ ya ụfụrụ gị na-acha bikos of dis kọment achawo makwa ife anyị eme gị na mitin dewa ichebiri gị igwa anyị onye bụ achawo na ọnwa anyị be ike ị na-akpa achawo na pọblik ifere a na-emekwa gị ihe nke ọ bụ gịnị ịmụrụ na ngwere niile makpụrụ amakpụrụ ịmụrụ nke afọ na-asa obodo anyị nke ọ bụzikwa evriday 1 day 20 troubles 20 troubles ka dịkwa obere 1 day 100 troubles a na-ekwu ọzọ ọzọ a na-eme isi na nke a na-apụta na-abanye n'ọzọ ọ bụ gịnị bụ ihe nke a na nwaanyị anya enwe nsọpụrụ ebe dị ya nọ ijiri ọsọ nwee ike inye disgrace ijiri ọsọsọ ụmụ nwaanyị cwo ka inye disgrace inyekwara ụdị disgrace ọbụrụkwasị onwe ike inye disgrace amaka na agba na ebe ị nọkịta ya na-afụ n'ebi elu ị na-echekwa nke ị na-eche mọkwa nke ya na-eche nọkwa nwayọ dịkwa bụrụ ụra ụmụa gị nọkwa nwayọ ụra ahụ kakwara aka dịkwa biko ihe ọzọ sịkwa ka ihe ọzọkwa dịkwa ka ibie bụ nwada Bianca biko obi gị jụrụ anyị ekpie na mitin biko mana mgbe ọzọ mee gị dị ịba rịpọtụ ọrụ mụnwa prezidenti ama nka m na-esi wee tinye ọnụ n'okwu ọzọ ọgwụkwa gị ụdị okwu ahụ nke ọsọ ma na ị na-egweta iwe ọkụ onye ekwe m gị odidi maka ọ bụrụ ndị mmadụ ma ebie mie nụ ya ihe dị m ihe nụnwụ mmanụ akshọn ka ibu ijiri ọnụ ka ụfọdụ ndị mmadụ biko jiri maka CWI gwa gị mbọsọ ọzọ dịa rịpọtụ ọrụ m come and report to me. I will do something about it. Now, if I'm going to catch him in Jokata, you know, I'm going to catch him in our chief launchers. They will have a launch in our uniform. Anyway, if I'm going to kiss him here, yeah, I did it.